Ngingathi nje selokhu ngangena kuleli khaya angaze ngule. Ngaze ngathatha i-medical board ngoba bengula njalo. Ngenza ama-operation njalo. Njalo nje mina noma besazi ukuthi makuphela inyanga ngiyazi ngizofonela kuthiwa ngizolanda unkosikazi ngimuse esibhedlela. Futhi uma ngifika esibhedlela ngizobese ngize-operation. Kodwa selokhu ngangena ekhalezwe angikaze bazalwane ngiye esibhedlela. Angikaze udokotela wami uze wangifonela last week wathi usaphila nje. Ngoba ngicabanga ukuthi besethukile ngoba besazi ukuthi hho Mrs. Mkhize, hho Mrs. Mkhize bengasathuki. Ufakazi engibulethile bazalwane besiye enkonzweni nge-last week nomntanami eWillu. Ubehlushwa yisisu, wamthandazela ubabuZulu. Semasifika kodwa endlini washo wathi angeke mama ngicela ukuya esibhedlela. Simthathe simuse casual, semasifika casual, bamenza ama-x-ray, bamthatha amagazi. Kuthiwa unesituli ngaphakathi. Nganenhlanhla ngabona udokotela owayesindisiwe athi yena Mrs. Mkhize into engizokutshela yona ngicela ukuthi ungavumi umntwana wakho ukuthi admithwe ngoba wa-admithwe uzohlinzwa kusuka la koshaya phansi hamba naye uma ukuthi uyakhola ukuthi ukhona uNkulunkulu ulekho uthandaza ulekho uthandaza hhayi ngihambe naye ngendlini ngitshela ubabuZondi ukuthi ayingeke akaphilile lo mntwana angisendele umkhuleko Romans 10 ngisebenzise nomunye engangiwusendele ubaba Sibanda wangawamhla 18 May ngile ngisebenzisa wona ngibone ngolesithathu ukuthi engike akabi ngcono ngimbuyisele ngivele ngimuse kudokotela-ke private dose angabe ngisaya esibhedlela udokotela amnika imithi naye athi uma engabi ngcono ngolesihlanu umlethe ngomhlinza hhayi ngeke bazalwane ngithi ngeke usamncane lo mntwana umuntu ona-14 usezoba nama-operation ngimbize ngimhlalise phansi ngithi azizi uyakhona ukuthi uNkulunkulu ukhona athi yebo ma ngiyakholwa ngithi zithandazeleke wena manje thatha lo mkhuleko uye ekamereni lakho uguqu uzithandazela wena kusathandazelwa yimina hhayi alekho ethandaza kuthe nje ngolesine ngoba bengasayi esikoleni angivusi ngo-5 athi mama ngihamba ngesikoleni namhlanje ngithi uzwane athi ngingcono uNkulunkulu ungisizile ngiyophakamisa ukubonga uNkulunkulu.